when you talk about magari mtaani, some people they think kwamba tunatania, au sio? Wale tunapokuambia we are the best dealer, car dealers, ndio muwe mnatuelewa basi, sawa? Na sio mwingine ni bingwa magari kali bongo lishindikana.